awezinsizwa nophelele hambeya moloke mama maye wemame hambeya molo molo wobushunu yobe khona hambe moloke mama hey wemame hambe mutawasha imi lodo takashunu sinoqiniso shuno sibhige bhako shuno enqofosho hobe insizwa nophelele hambe kulo mcimbi engizoba nawo hey ngibapho imali kabhuti laba bathi hey imali kabhuti nalabo omama omama imali yomntana ambaphi lapho hey lalela phumane imalini kabhuti phumane imali yomntana nami nangabe umbhemi sekhethile wathi ngiyamthatha lo owami sengikhetha lo ngiyamshada ngimfaka indandatha emnweni usoba umngami uyovusa umusi kababa phumane imalini kabhuti Kumane malini umntana wami wezinsizwa nophelele hambe hey lalela nangabe esemphembe sekhethile ukuthi uthatha umakoti phumane kuzona zonke into zakhe hey ha lokhu kwafike kunanxumalo njena into lakhe asejikile ubhuti akasesiphi imali hayi lalela imali sekuyeka amanxumalo nobhuti imali sekuyeka umntana wami nobhuti wezinsizwa no engani nanikho engani nanijabula nikikiza niswenkile lapha nifaka osiling khoshum niswenkile lapha nithi niyashadisa kuyashada ekhaya ha mase nifuna imali kabhuti ngeke webhuti sokubanika imali laba sokubanika imali yakho nomkakho ima hey wezinsi lalela kufana nalabo mama mafukufuku laba bathi imali yomntana nami angimfuna makoti njena udli imali yomntana umakoti udli imali yomntana akho umakoti Neka. Ngaka ungaba ngekhwapha umntaka manje uyakutshela ngombuso ka babanazi. Nqi isiminyi ijoli ungaba ngekhwapha ngeke. Imali sekuyeka amanxumalo nomntana wakho imali sekuyeka abhuti noma imoto umuzi konke sekuyeka baba angithi benze umbimbi benze inhlanganisela benze yekani ukuba omali kabhuti niye ukuba imali kamta anisangeni indawo. Senicela kunanxumalo nxumalo kausikhulumele. Enobhuti asahamba phela noma ngo5150 ngithoyisa lo ndaba hayihamba lapha indawo senikhothama kumanxumalo umuntu oseshaya imali umthetho ngemali kabhuti munye vo umfazi wala ekhaya lo ufikile enamlandani nekuseni nihambe nimlandile lapha esicawe nazomfaka la wathelwa ngenyongo ngena la ekhaya nangoku umuntu osekwazi ukulawula imali kabhuti wezinsizo no obatshela shoni ngesibhige bhaka wabathi ngqoposho injalo vele indaba angithi niyakuthanda ukukhuluma lokunithi hayi lona lokhu kwafika yena la ekhaya nje asikasami udla unandosi hamba osebenzi yokhando wakho unandosi hamba ufuno wakho uphe niyengixaka nenxaka niyahluleka ukukhandeni imisi nixibana nabafana laphana nihlule hoyeni umjoli nisenibhala pha umjoli uzokunyisa.com hey kodwa okabhuti nasi kahle ukuthi ufanele uhambe kanjani ayi le nto iyamlawula njena ubhuti le nto kuyobe yamdlisa ubhuti hamba odliso wakho nawo hlukana lephandi nobhuti ubhuti ayidlisele nawe uyidlisele hlukana phansi nomntanami hlukana phansi nomntanami imali kamakoti nomntanami akuyona imali kamntanami hawu yini kanti awezinsizwa nophelele angizasasikikiza laphana ngesikhathi sikhona laphana emshadweni kabhuti e sekuyimali kabhuti manje ncubo yamakoti omanxumalo nobhuti